Sai pasano mutsure na Mwonzora vadzingwa mudhara paguva mudhara pakatoimba. Vari kujamuka mudhara, vari kujamuka.